ariko umunsi izaba shefu tuzumira ingombe cyane ariko abantu baziryamo inyama umenya babona nyinshi ibinure
gusa
nk'uko yatekamo isosi ibyo bitoroshye
ko zimara guhora zikaba umukara
No, don't run away.
No. It's okay. It's like playing, so
yeah, come on.
No, don't run away. No.